bakoze wa Magic TV mumeze gute muraho murakomeye kuri micro ni rukundo Ange Minouche narawemereye yuko kwizi ntashaka kuyiheba nzo kwa manda yibandanya amanda nawemereye yuko kwizi ubu ngiye gutangura kuza ndawandanya kuma universite atandukanye ngamwe sagara cha ujumba nkuko mubibona iyi murayibona abayizi mucamo yimenya hahandi nyene musi ya kwa kared mucamo yibona namwebwe abanyeshure baho mbona sanze arabantu bari kursana vraiment big up ku munyeshure yiga ahantu ariko arabikwizi murarenze hama nkuko tubibasaba misi yose kwizira josh ndabibemereye ntimwidog mugabo utarakora subscribe please uyikore kuko ndacabandanya ndacazunguruka kandi ukabuzi yuko ishure ryiwanyu ntarariza ko please washaka kumbwira ati ndagutumiye muri commentaire no tugumane namwe mugume mudukurikirana natwe tubandanya dukora kugira mushore kutugomwa utarakora subscribe uyikore turabakunda cyane.
Nawe ita aka Alan.
Alan ndasha kumbwira aka majambo yose.
Turayivuyemo no comment.
Ije turayivuyemo. Kuri aka Alan.
Araba nyita delegué muri quartier mita le tonton, urabyo?
Basi bayandika gute aka gala.
Mundome nkuru. Urabyo Yesu, urabyo yaribu. Mundome nkuru.
No.
Urabyo? Hama ka, hama a.
Alan ndashaka kumbwira rero iyo a isigura iki.
Oya icyo kibazo. Mbe bavuze ngo witwa?
Banyita.
No.
Kumbwira iyo a isigura iki.
Oya turabihebye. Turabihebye.
Ndashaka kumbwira ke majambo yose.
Hey, y'all, come look at this.
Is no is.
Huh?
Is no is.
Okay. Okay, my jambo is very good.
Subscribe. A key U I
Karine ndashaka umbwire uramaze kumva ibintu abasani biyita kazahumva ngo nitwa ngo twumve tu izindi ryari ryo yose ngo Boniface ngo aka
urabo
aka gisiguru ki majambo
ye aka ndabona ko batangura aka hanyuma a
Bosco hari ibintu biyita amazina ukazamva nk'ubu yita Bosco uzamva ngo nitwa Bosco ngo aka Bobo akantu urukumva
yego ivyo je mpara ndavyumva cyane cyane ku bastar
ije aka yo bita isigurike
aka no no kuvuga iki
go ask your grandfather
kubavuga ngo nitwa Bosco aka Bobo
je nibaza nkeka ari nko kuvuga nk'iritazira
ne mu majambo yose aka ubaza ko byo bari bwiki
oya ntaje nzi kabisa
basi bacandika gute aka
aka je nibaza yuko ufatanye ne e hanyuma kandika k na y aka
aka bisigura also known as
aka Shopas na Jones.
Okay. Basi uwe baze ko aka cyo bacyandikwa gute.
Aka ni a point k point a.
Iyo a wibaza ko yo bigivuga kibasi. Gerageza a guse.
Oya. Ayo mbona nana gato.
Shakumbwire aka majambo yose bari gute.
Oya. Oya nacho notora aka.
Basi bacyandika gute.
Bandika a k point a.
Basi bacyandika gute.
Aka.
A mm-hmm. Key A. Okay. A was a coy over your boogie.
Gatazira unabasha kugira kusama majambo yose. Sinzi n'ingene cyandikwa kwanza ubirango.
Gerageze byumvirize koko ndakivuga. AKA. Eh?
Ni A na K na A. Mu cyongereza ni AKA.
AKA.
Yo ayo basigoni.
Hey, mama we.
West Africa. New York president why ni Robert Mugabe ni Museveni ni nde muga president twara West Africa
ni batse kwari muga
Robert Mugabe canke Museveni ni nde yari mu president wa West Africa
wa West Africa direkite mucumva West Africa canke ukumva ucawumva nyene ubwo nyene kali Robert Mugabe
president twara yahora mbo yahora twara East Africa West Africa ni Mugabe
entre Robert Mugabe na Museveni nindari president wa West Africa.
Ah bon, vezas sina metiza mvuga no vuga ntuzenya Museveni kwa ari bakivimva mugabo sinizi navyo metiza mvuga.
Basi bibaze yuko West Africa twagwa no mugore canke no mugabo.
No mugabo.
Bibaze none ko West Africa twagwa no mugore no mugabo.
West Africa.
Je cyo nibaza ngiye ntibaho.
Ni njya mbere umvise jambo West Africa.
Yego.
I paid for your school fees to go and learn.
West Africa, Afrique de l'Ouest. En français, n'est-ce pas? Donc aucune idée.
Basi baze ko ari umugore cyangwa umugabo.
Oh yeah, ibyo byo kunda. Oh yeah, aho byo umugabo n'umugabo. Yari umugabo.
West Africa.
Ancha bari.
Yeah, West Africa na president of office. Oh yeah.
But how did you have six?
Oh yeah, now we had. Oh yeah.
Byakwere
bafise umu community ariko igizwe ni nka community igizwe n'ibihugu byinshi bitandukanye igihugu cyose gacha kigira umukuru w'igihugu wa
West Africa.
No, West Africa na
Robert Mugabe na Museveni.
West Africa déjà c'est pas un pays. Yeah, c'est igihugu donc président.
Okay.
Ouais.
Museveni kwanza ni wa Uganda, Robert Mugabe yarapfuye aho ari wa Zimbabwe.
Irushato dujya rushato bakoramwe impuzu hari impuzu zikogwa mu shato z'inka urabibona inka ziratanga ishato none koto iva ku gikoko kiye ni ke gikoko kitanga koto.
Oya koto isanzwe ari gitegwa nyene cha koto nyene
bisi uko atari ntama canke
oya preba ntavye ntama birimo ivi ntama ni ivangira nko mu kikirato rambaye mugabo koto ni koto nyene gitegwa.
Ah donc bavuze nk'inkangira tanga urushato ego nivye nkira tanga urushato mugabo bavuze koto. Koto donke nta gikoko gitanga koto koto ni gitegwa barima ego
mbongerageje gutanga isiguro kuri ico koto mbo sinovuga ngo iva ngo muntu uzenya ngo mu gikoko icyase ko wambajije oya koto urumva ni koto urumva koto ni koto urumva ni gitegwa ni gitegwa urumva ni gitegwa bahingura nyene kubera nyene ubu ibihugu byagiye birevoli wa nyene kare nyene abarundi nyene barakoresha ntuzenyambo isha ibishato canke mu kwambara ariko bakabihingura mu matekinike yabo ariko ubusuko bimeze
none koto nayo iva mu nkwavu mu ntama he
koto ubwa mbere je kurunda bizi koto sinibaza yuko go bari zinsato zibikoko oya sinibaza ko ari ntama ahubwo koto je nibaza yuko naba niheze mu kiyundu mengani pam muyumake numva umenga ntibijanye gatoya nibyo waruvuze ipama. Koto. Mm. Ipama. Mm-hmm. Ipama rirategwa hama haragira igihe kigera baka nakujya twimbura bakarikuramo ego.
Koto iva mu gikoko kikiye nike gikoko kiduha koto.
Oya koto ntiva mu gikoko. Oya ni gitegwa. Ego. Ese
But kura koto tuyikura mu gikoko kikiye.
Koto koto ndibaza ni pama ipama nayo barayitera ni nk'igitegwa bimbura eh
urumva kura mu ntamo
no oya si mu ntamo
inkwavu
inkwavu yaha ni ibintu by'amalene lene nayo mengo si koto
okay ndashaka kumbwire koto ni ikihe gikoko kiduha koto ni ntama ni inkwavu ni ki
koto
ni inkwavu ni ntama
aya nta gikoko kiduha koto eh
ni giki kiduha koto
ntacyo nobanze ivema sinzi ko hari igikoko cyoba kiduha koto
ni koto iva hehe ku bwawe anaha mwijuru irakoroga
eh oya wapi
nta ntamwe koto tuyikura koto ah reka duhere ku rushato urushato turujya rushato barakoramo impuzu ibirato bararukura mu nka inka ni yirutanga wibaze ko koto nayo ari ke gikoko kiduha koto ni ntama ni nkwavu ni ki
oya oya vraiment ntuzi koto 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 kwanza ni gitego kwanza barima ama ndazi ko ntuzenya ni la len bon sima vishu byo ntazi koto ni gitego
urakoze cyane ubaze yuko koto nayo tuyikura mu kiyegi gikoko ni ntama ni
koto genre ipama ipama leo ya ni bintu barima
urakoze cyane
yego
urabizi ko inka iraduhishato toshaka gukora mu birato canke impuzu wibaza yuko koto nayo ari kiye gikoko kiduha ni nkwavu ni ntama ni kiye kiduha koto
muri koto bivanye n'ibyo nize umenga hari igitegwa kiduha koto ego hari igitegwa batera giduha ipama nyene sinibaza ko iba mu gikoko
urakoze cyane
murakoze
nka iraduha igishato ushobora gukoramo ibirato ushobora gukoramo impuzu y'amasakoshi ivyo vyose wibaza yuko koto tuyikura mu gikoko kikiye intama inkwavu
no koto iva mu genre bara ni gitego baragitera yes of course I am
okay. Urakoze cyane
murakoze gushima
okay.